Sasendi ngeke la sisi.
Shuthi.
Ayo uhambi ke ubone umuntu wakho, my brother, uma isenza kanjani, ahamba sisi.
Awungahambi. Bongatholekali. Okay, awukho available efonini, angikutholi. Angikutholi. Ngizame zonke indlela, angikutholi.
Sizenzani
manje? Angizele bani.
Molweni molweni once again mandisibulisele emhlaba wonke jikelele ngendawo ngendawo. Hello migama ndingu LAVAWAS pronounce lovers. Inkumkani yale phansi lo libafethu. Welcome to yet another episode of Wena UyiCrush Yami. Xa ingabe mfethu ne crush umuntu ozibethe ngaye sokuphela iminyaka okanye kuphela izinyanga mfethu uzibethe ngaye. Awuthi ungamayindi mfethu usibhalele imessage lapho ku Josie Bioscope mfethu. Thina so make sure bafethu ukuthi shayimoto sofika kuyitrata zenu kucala abantu mfethu simeke sure ukuthi siyasolova lolo thando ufumane umaqondana wakho mfethu if ungabe uyakuchitha mfethu thina soyenza imizamo yonke ngoba banibiza ngo Dr. Love mfethu. They don't call me Dr. Love for nothing mfethu because ndicilonga wonke ama relationship. So kuno my brother i-team yami enicalele ngayo ukuthi my brother kutu usibhalele mfethu lapho ku Joseph Bioscope mfethu wathi kunontombazane ozibethe ngaye and he's coming all the way from Free State mfethu. Let's hope sekafikile my brother. Ithi sambe siyomchecka cause silane straten uthe sedibana khona. Thohlo ngaphakathi. Thohlo ngaphakathi once again bafethu ngendawo ngendawo sibuyile kwakhona. Like I said my brother ungibhalele and he's coming all the way from Free State mfethu. Uzwakala la eGauteng. Ngegama lokuthi yena he has a crush. Ayi bafethu ziyenzeka izinto kwa love. My brother Grant.
Sure, my brother. How's it?
Ngimnandi nje. Ngathi ukhathele uyajuluka.
Isijong khathele uyabona ngeke ngajuluka nokujuluka namabhega yangikhathaza.
Yo, mfana ngiyakubona mara at least you married mfethu.
Angimenzi.
Otherwise usuke esikhathini ufike xa ixesha bani kahle kahle le Free State
uzofika. Okay, ngisuke ekuseni ngenkathi yabo. Around boma 7 down 6 there.
Shit man wazofika ngoku
kwenzi afika manje because ngibhekane nalenda
and nami ngoku sengicasukile nithi my brother ngathi uzonilindisa but at least mara you married in time njani ngiyabonga mfethu kanicalele kabanzi ngalo muntu mfethu ukuthi why all the way from Free State mfethu
esh ntwana lo mntwana ngiyam frustana jo and since sikhuluma kuma phone for isikhathi nyana yabo so it's been a while isikhathi so angazi nokuthi isikhiphani so ngathi hayi ithi ngithatha isikhathi sami ngibona ukuthi ngimshayela iround kanjani
mara mfethu
lapha emablockini
ngakhumbula if nikhumbula kakuhle the time mina nawe sithethe uthetha le team yami kakuhle kakuhle bathi wena you said lo mntana angathi akaphendula incingo mara you said you coming into ezifana nalezo akafuni ukuanswerisha
yeah we've been communicating no gele yabo all along but then suddenly izinto zachange and then
mfethu ngeke sithintshe wenzeni khona into eyenzile mhlawumbe kuyafaka kuphela mhlawumbe ufake inyuku my brother
belekela
lezo story umuntu efaka inyuku efaka 1000 lonke smile and then ugirl she doesn't show up
angaza ayikho into eyenzekile ngicabanga ukuthi khona into engiyenzile ebhedayo engangibhayizisa yabo
noma
unless kunama faults kunayo but the vibe beyikhona
and wabona mfethu
ayi ngibona ukuthi ngene e-taxini all the way ngithi all the way to Josie
hayi mfethu hayi ngiyakubuma manje manje ngoba uthi awumfumane efonini njami i-team yami sike senza imizamo like I said mfethu ukuthi siyamfumana ugeli sami kumfonela so sithethe umfonela ngoke kuseni samxelela ukuthi siyazizwakala lapho geli ufike wena uphume ngaphandle ithi simve
yes
hello
hello sisi njani
ngiyaphila kunjani
ah ngiyaphila mama kuthetha no lovers yanikhumbula mse
Lava
ubalo Joseph Bioscope yebo mama the one and only usa right miss
inina futhi okay
busy ngani mthembu
no ngikhona nje la roundini
oh khona ngicela nje uphumele la ngaphandle efika kwazi because it's la straten and but si strata sakwenes kukho amakula la ngaphandle
there's
a something like a park ngathi park
All right, ngasondela ngikhona vele.
Okay, sharp so fika manje ne.
Okay, sharp.
Sure. Hey my brother, ngikhuluma nayo ugeli ke nje yami. Uthi yena uyasondela.
Uyasondela.
Ready mara.
I'm ready for anything nje yami.
Mara njami
Dala ngisimele lesikhathi ukele hayi.
Ayi bafethu yazi isibindi. Bafethu isibindi, isibindi bafethu
yazi. Ngishiselo nokushiselo. Ngibambele yasodo.
Oh mara njomuka manje uzwani my brother ngibambise amabhekwa.
Ngibambise kancane.
Bafethu ngithi kukulungisela icrush ngithi kukuphathela amabhekwa.
Ah shafika, shafika.
Oh bafethu yize le mithwalo esidibana nayo bafethu mzansi. Uthi uzolungisa umuntu onecrush emtwini. Sekafika ukubambisa ibed yakhe, ukubambisa amakhetheni wakhe. Sekafuna ukumuva neroom ehlala kwenyinda. Hayi ungasenzi kanjalo my brother. Otherwise njami mina ngisesayithini la.
Otherwise
I just want to make sure ukuthi lento iyayenzeka mfethu. Otherwise ngendlela egrand sigcine sethi happy nathi.
As hope ukuthi izihamba kahle izinto sibona.
Uye muthi lo bona. Akuse uye.
Eh, out and check eke kancane bo.
Oh, phela njami ngingazi isispice. So mina ngiyamazi lo muthi lo.
Uye ta.
Oh, yeah, mwana no, someone's going to talk about your
spices. Ngiyambona mfethu.
Sawubona mama. Unjani? Ngiyaphila, igama lami ngilavasi mama, lo muntu lo kuyithetha naye. Okay. Ngicela usondele ngapha kancinci mama. Uxolo senifika nofika nje sendikuxelela ukuthi yenza njani, yima kanjani ngendlela zami. All right, man.
Hayi, ngiyazi
unjani. Yeah, ngiyaphila, usemhle. Ngiyabonga. Okay, ukhona umuntu okuyakuxelela ukuthi umhle nje. Ne, ndiyakubona. Ah, oh my brother, mas.
I'm mas.
Awunjani sisi mfethu?
Angeke kude ngeke angkwazi mhlawumbe sisa khuluma.
Manje ke alifuna ukungitshela ukuthi amazi umuntu ofana nokuphu something.
Sisamuso ungalimali.
Angkwazi, why mbele ngithi ngiyakwazi ngakwazi. Angkwazi.
Asasambeni bafethu ngicela sisuke la manje kunabantu abasiraselayo lento sayilungisa igrand. Amazi my brother.
Wakhe put.
Mfethu ngicela uzintroduce at least uyiqale the way iqale ngakhona.
Sibeke kahle ke. Yakhumbula the last time 3 months that besikhuluma efonini online.
Kube ngiyakhumbula ngabe ngiyasho ukuthi wena kodwa
ane khona into eyashayisa slow down kancane yabo and then
ngathi ngiyakwazi kancane kodwa uthi sikwangizama efonini.
Awamandisa Joe.
Ah lo muntu kwazi negama sisi hayi imani
okay kuthi uthi uqhamuka kuphi
eBloemfontein Free State Joe
yathi ngicabangele ngoba usuka kude waze wafika la asikhulume sibone ukuthi sifikisa lapha
Amfethu at least ngathi yakunikeza ne chance nyane at least ukuthi uzichaze ukuthi ithini story
yakho
asithathe back to our phones Joseph
Amfethu yeah simple Joe ngamama ngicela ungivulele ama chats mfethu
ama chats
yeah ivula ama chats uzokukhumbula grand
okokuqala
nje singeke sizodlala ngomandisi
no mina okokuqala nje kunomuntu
Hey, sisi. Hey, mukhali
khona.
Njani nawe sithatha ngevali lento asambe sisi ngazokubamba. Ungazombamba my brother. Haw. Mina ngisazama ukuthi siyakungiringela la ukuthi ungazodlala ngomandisi.
Ngiyabangela kodwa yena still wenza izinto ezi snacks kanje uyangibamba. Ubambelani.
Ukhupha ama chat mfethu, kanti vula ama chat.
Vula ama chat ngasibone.
Teka ke.
Yazi ngimoshela isikhathi because nginomuntu
yeah ufuna ukubona ngokwami la ma-chat
bheke ayibona le nto iqalelana Joe
ah muthi nguwe lona mandisi anayo le proper picture no ifakile sisi
banginikeza
okay ngoba usulana kuzolalaphi
kini Joe
ekhaya ungenzeli lutho ekhaya bakwazi kokuqala okwesibili nginomuntu ngizoyithini le ndaba le ngizoyithini
Mama mfethu nokudala lo muntu ringa naye muthi
mihlala mina. Kodwa uzolalaphi?
Manje
agree nje ngokubona kuma chats.
Yini kwenza ukuthi usukele kuta nje uzofike lana?
Because bengine hope kithi mfethu ha mama.
Hayi ngingombambi mfethu. Akashuthi yakufuna muthi lo muntu already. Uzokuchazela inkinga zakho ukuthi une boyfriend, uhlala kubo wena ufuna ukulala kubo. Awuna nendawo yokulala ubamba abantu nje. Ah mfethu lo muntu ngeke kulalise soqala ukumbamba bamba. Hawu. Sisi ngicela usendele at least samukumcingela ngoba esuke Free State ke.
Njani? Ngomuntu akangilobele ngisho ngilobele ufuna ukulala ekhaya. Abakaza vele ekhaya bakwazi.
Hayi
awuhloniphi.
Oh kahle bafuna ukuropa mina okay yima. Bafuna why bawuthi amazi my brother ngomara ngokusounda ngathi uyamazi.
Ngibona kancane rank. Bengingasakhumbuki kwakhona ngoba besikhuluma kangako.
Ah Joe.
Mara niyazana muzi. May okay bawuthi umthanda kanjani efonini wena uwazi ukuthi unomuntu.
Ngathi ngiyamthanda angaze ngisho ukuthi ngiyamthanda.
Nayi muzi uthi uyamthanda uthumela iheart lana. Uthumela ne GIF la yomama ongaxokanga yini le? Wayuthumela ama GIF lezi zinto ngathi imoto yomusisi ongagcokanga ujayiva.
Yo buti yabo yonke lento esuyenzile nje njengamanje.
Ngiyasho umuthi
umoshala zonke izinto zami njengamanje.
Akamoshi lo muntu utsuke free state sisi.
Eh usuke free state uzowenzani lana?
Uzokuxelela ukuthi uyakuthanda ubhalele mina muthi.
Angikaze ngishile buti ngathi woza la.
Okay lalela ke ngibhalele labantu futhi.
Ubhalele bona not mina.
14.
Muthi umphendule wena uphonye uphendule ingcingo zakho.
Sikhe isidingo sokuthi ngikuphendule buti.
Uthatha amakholi uzolala. Uzolala nama text mix, text back.
Mara nje mina why ngoba uthola ama test nanani. I'm faith ngoba uthemba mina uzubuya
all the way. This was the easiest way to get through my dog.
From Free State oka mama now icinga man reconcile. Okay umuntu wakho ni grand mara nomuntu wakho mhlambi.
Se grand.
And next complications.
So no muntu manje.
Mara
inkinga.
Senza njani manje?
Mara ke sisi ngoba ke my brother suka Free State uyabona mfethu. Umuntu ume ngenyawo ezimbini mara my sister awunoma ngenyawo eliwani nawe yintoni kan? Ima ngenyawo ezimbini ke waro kanjani my brother?
Asibona sicacile kanjani?
At least I have the rest.
Oh wait, wait. Njama unemali nyana mhlambe lapho ukuthi ngathola i guest house if mhlambe
kwenze le job. Everything is sorted.
Oh mara mama,
ngisizela ngoba ekhaya ngokwazi ukwengena. Serious futhi ngezukwazi nje ukwengena ekhaya.
Mara okay, wait, wait. Ngiyayizwa leni yahamba mhlambe nifuna ukuyixoxa phambili lento, mara ngifuna ukwazi ukuthi mina lento engizele la i grand or ukhambayo. My brother uthi uyakuthanda that's why eze la all the way from Free State mama and masifika lana wena uyayiphaphisa uyajumpa jumpa into singayi understand uyamthanda yima nawe nje yami ngiyakubona uyamthanda yikusuke le Free State wagibela ama taxi azofika la emakhaso ongawazi
can work it out baby girl ngiyacela
cha ngoba sengishilo.
So manje wo senzani mfethu at least simthole indawo yokulala kuphela into leyo sho.
Athole indawo yokulala.
Ikhona yena ukulala but just for the day nje sibona ukuthi
sizokulala
kanjani le ndaba.
Angithi nizothola i guest house at least lo muntu utsuke Free State musi mama.
Please ke.
Ukuyolala ku guest house before wena. Ngiyabuza. Cha mhlawumbe umzele nginto ezintshe life-ini. Yabona umuntu wakho akokulalisa na ku guest house. Sengisho nje njaya. Uzokwazi ukuphendula. Yimi ungakabhuki nami mfethu. Maybe ngizokufaka la evenini yethu, ulale evenini yethu lethe hamba ngayo. Angithi muthi la ngathi ayicacile lento mfethu ukuthi ukuhamba no my sister.
Ufuna ubamba njenge queen ugela idizel.
Ngiyakuthola mfethu.
Ngicela baby girl ngenze sonto.
Sisami mara cabanga mfethu wena usuke la uye Free State. And when uphisi
usukile la uzothola indawo yokulala kodwa mina cha.
No sengisho ukuthi usuke Free State ulanda umuntu okuthumelela amalavu ulanda umuntu okuthumelelo obopopaya bangomama bangagcokanga efonini wena ngeke uziyenze leyo nto ukuthi usuke leyo suka khona
yabo nje yonke lento leyo angisayifuni phela nje kumele athole indawo yokulala
hay kumele athole indawo yokulala mfethu ngizokutholela indawo yokulala ke
asithole Joe akune grand so long uhamba nami ke
so selinde ngekho la sisi
shuthi
ayo uhambi ke ubone umuntu wakho my brother mayisenza kanjani ha hamba sisi
awungahambi ke sisi
ah mina bafethi ngeke ngiloke ngilungisana nabantu abangalungiseki bheka uma sister nayo ngathi uyamazi my brother sininini ngathi akamazi my brother yini yona le leso bazohlanganisa into eyenzakalayo bafethi ngoba mina sengizile ngenza umsebenzi wami and I'm out of here. Kumele kuziningi izinto kumele ngizenze bafethu. My name is LAVAWS pronounced lover sinkumkani yale phansi lawo libafethu. Xa ngabune crush mfethu umuntu omthandayo. Ungalibali ukusithumelela i-message lapho ku Josie Biscope and hit that subscribe button bafethu ku YouTube. Make sure ukuthi uthole i-content into ezimandi mfethu. Ubone yonke i-drama eyenzakala khona lana eMzansi mfethu SA Real Stories ngaphakathi. Thahla.
Accommodated for the day. For the day so you sort her out I have a day I have the whole week you can do something you can come up with something bongathole kahle not okay I'm available efonini angikutholi angikutholi ngizame zonke indlela angikutholi angizele bani. Okay, ngana bheka ama bookings akhona izinto zase online yabo sosiphatha yalo. Uzokuphatha grand nje.
Yazenzibe le tangenisa yona. Inzima ngempela.
Yeah?
Inzima le ntongenisa yona.
Anje ngoba sesila. Okay, I can take you out to a restaurant or something. We can hang out, do something.
Okay, something so cool.